Yo, banjo bi, hey. Celebration kama Father Christmas. Ringdale tumeflow kama Tupac. Hatu chochi cheki tumekuja. Tuna spin na siyo rumors. Tuna spin na siyo rumors. Tuna spin na siyo rumors. Hey.